Manti bonise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu selephendela fika ke loxesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphulukela phandi niphatheleke umba malunga noBenni Mccarthy indaba esithe zaphuma zokubana kuBenni Mccarthy umfana omdala ke bathe bakhululana phaa namazulu amazulu athale isigqibo sokubana ke uBenni Mccarthy amkhuphe phanga phakathi ayeke kuba ngumqeqeshi ke wamazulu emva kokubana ke amazulu athe aphuma phaa kwi-Champions League aphinda futhi amazulu ke ngalanga aphefome kakuhle kule season futhi ke ahleli phaa kwi-position 9 ke ngokwalapha phantsi kwe-DStv Premiership sisizathu ke eso ke sibange nto yokubana ke bangavani ekuthetheni ke isikhulu samazulu kunye noBenni Mccarthy loo nto akhokelela into yokubana ke uBenni makubeke uyayeka uba ngumqeqeshi ke wamazulu baphulaphulezo ke zindaba malunga noBenni Mccarthy uBenni Mccarthy uthena ke xa bethetha before ke uyofikelela ekugqothweni kwakho umfana omdala ke wayikhupha into ethi ke ii-players zase-South Africa zinemisti ke into eyi-1 ukuthi ke umntu xa ebephefome kakuhle phaa kwisizini ephelele acinga into yokubana ke nakwisizini epezayo uzawuphefoma okanye ke laa performance yesizini epheleleyo ke izawumgcina nakwisizini ezakani loo nto leyo ke ayisebenzi uthi into ebalulekileyo xa ubuphefoma kakuhle kwisizini epheleleyo yenza sho into yokubana ke ufake uchatha ke kwisizini yesibini uphefome kakhulu kwenzela into yokubana ke uhlale ke uyigcinele laa poshini yakho uthi isimanga seplayer zalapho akho nenye iplayer ekuthiwa ibiyi-play of the season kwisizini epheleleyo uthi xa kuzenye isizini yesibini loo player leyo ivele ife pam ngaphinde ibonakale uthi ayikho ke iplayer apha eMzantsi Afrika ezimisile into yokubana ke xa ibidlale kakuhle kwisizini epheleleyo izawuqhubeleka zonke isizini ke isenza kanjalo wade wenza umzekelo ngayo uBenni Mccarthy uthi yena ukuye kwakhe phesheya kolwandle wazixela into yokubana ke phaa kufuneke epherfome sizini ephefomile ukuba ke nzela into yokubana akwazi ke ukondla ke ifemeli yakho uthi umfana omdala le minyaka i-15 ayihlele eEurope uthi zonke itimatheke wazidlalele bephefoma ngeyona ndlela ngummangaliso ngoba kuthi suku nosuku besenza sho into yokubana ke fuleke utshintsho lube khona match nematch ayidlalayo fuleke utshintsho lube khona sizini nesizini ayidlalayo fuleke utshintsho lube khona utsho ke uBenni Mccarthy uthi ke ebengarelaxanga uthi problem yeplayers lapha eSouth Africa ke once iphefome kakuhle kwisizini ephele iyarelaxa kwisizini yesibini icinga konke gqikiwe kanti ke ayikho loo nto uthi i-1 iplayer performer ngazo zonke isizini engadehle nguThemba Zwane kuphela uthi ke apha eSouth Africa usaphuma ke noThemba Zwane kuphela nguyena mntu ke usaqhubela ukusaphefoma ke kakuhle zonke isizini kutsho ke phaa uBenni Mccarthy baphulaphula ke ngendlela ke bethethe ngayo before ke kuyofikelela phaa kwiingqiqo zokubana abe uyakhushwa phaa kumazulu ngokubalulekile okanye ke xa siyiqukqumbela baphulaphula ke uBenni Mccarthy umfana omdala ke ukhutshiwe phaa kumazulu akasenguye ke umqeqeshi ke wamazulu baphulaphula nani ke ningake ningene nisho okubana niva njani ke ngezi ndaba nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.